Dine pura sindine famu. Tia 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 tia. Domogira chipoko raundi mugeto. Taro valini zedu nana beto. Da gambo jgana na yaro beto. Da imotinya kwa mfasa steady. Ma baby yeku uptown indo kwepa. Tari samfoni uchifunga ndo nyepa. Ndo vati ndine mota bandi chingepa. Fano su unanda shika. Skuru ndine bleki mutanda. Ndine jongwele kwa chikozi. Ndagaro wa biru raganaga. Mugeto ndisuma irozi. Skuru ndine bleki mutanda. Ndine jongwele kwa chikozi. Ndagaro wa biru raganaga. Mugeto ndisuma irozi.
Jongwe, tuba wanu ona pena yake ya murain mana sasko Garira za uza zoke, tinga tozo tangi za mawani we Manje tomu bira tuku, ya tuweri kafari mutorere yiputu Swesele makuto atengera baby, chongweri no sara tijiseva nefeji Wana vachiti teti, ok ndi no da one keep her uptown Then I bring it over pa ghetto, ndo kapa black rebero And tell it this guy six mero, manombo ni mirira areas Neka rasta one kakamira musoro faninga area They don't wanna see it with another guy Me, I'm the other guy. I know I know up on my boots like Luke Kane. If you say jungle, cause I wear a few pains and the bad shit.
Skrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr biruraganaga Mugeto ndisuma irosi Ndine bleki mutanda Ndine jongwele kwa chikozi Ndagaroa biruraganaga Mugeto ndisuma irosi Black beauty, black nana Chirungu kunge hana montana Ndiriwe mathiki thaizi ya kanaka Nonwira kusemilefi ya shinabasa Hau ya kuno ndino mupama super Hakuna tabuka, ndina Netflix Saka tombo buda Baby nga jiro vera ungire jongwe Baby ndo koda kufura jongwe Just let me touch you, sandi tore Ndoda kukuchikisa mariku jongwe Kanarika ngo kandira, ndimbo proke Uno shiketa ndiri pemura ito Dogo na kupemura zinzari nyurose Pata chikosi chungwa richa zoke Aenda ne Air Force ya pandipopose Ndine bleki mutanda Ndine jongwele kwa chikosi Ndagaroa biru raganaga Mugeto ndisuma irosi Ndine bleki mutanda Ndine jongwele kwa chikosi Ndagaroa biru raganaga Mugeto ndisuma irosi